iwacu yaburi wirengero kuva ku munsi wa gatandatu turabigaruka ko handi hato naho muri Konga bari imyo mu ikambi ya Murongwe iri mu buseruko bavuga ko ubuzima bandanya kubagora bivuye ku mvura itagwa
kubera izuba rya bayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye
byaraduze bivuye kuyura ry'imvura kubera twe ngahe murongo wacu ubufu twaratubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko no munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu
abo ni bamwe mu mpuzi z'abarundi bari mu ikambi ya Murongwe muri make turagaruka ku intambara ibandanya muri Republika Demokarasi ya Kongo hagati ya FRDC na M23 twongere tubabwire n'iby'ubutungane bwa Afrika y'Epfo bwasabye ko Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu asubira gupfungwa Umutingiti w'isi muri Indonesia wahitanye abantu barenga 50 ukomeretsa abandi amagana wasenye amazu menshi nugurana amakuru na mugenzi wacu eje ni mukankusi atubwira ibindi kuri no nkuru
Uwo mutingiti wa gatanu n'ibice bitandatu wabaye mu ntara ya Java uyu munsi kuwa mbere abatabazi barimo gushakisha ababa barusimbutse baba bafatiwe mu bisagazwa by'amazu Guverineri wa West Java Ridwan Kamil yemeje ko abantu 56 bazize umutingito wari wibasiye umujyi wa Sianjur mu birometero bigera muri 75 uvuye mu majyaruguru y'urengerazuba bw'umurwa mukuru Jakarta aho amwe mu mazu yajegeye kandi abantu bari bari mu biro bakaba bahungishijwe Redwan yabwiye abanyamakuru ko amazu menshi yaguye andi yasenyutse yakomeje avuga ko hari abaturage bafatiwe mu bice byitaruye bityo bakaba bumva umubare w'abakomeretse n'uwabapfuye uzagenda wiyongera Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiza cyavuze ko abantu 23 bashobora kuba bakiri munsi y'ibisigazwa by'amazu. Amazu arenga 170,000 yangiritse kandi abantu 3,900 bavuye mu byabo Isianjur nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ibyo biro Abdul Muhari. Umuriro w'amashanyarazi wacitse kandi byaburijemo ibikorwa by'itumanaho. Herman Suleiman, umuyobozi wa guverinoma Isianjur wabivuze, yongeyeho ko abantu mu karere ka Chugenang batabashije kuhava kubera ubutaka bwatengutse bugafunga umuhanda
Ejo ni mukankusi tugukengurukire ibisasu vyasubiye kuraso hafi y'ikibanza gitanga umuyaga nkuba ufatiye ku buhinga bwa nucléaire muri Ukraine ahitwa Zaporizhia vyasubiye gutera impungenge rero kuvyerekeye umutekano muri ico kibanza mugenzi wacu Fidel Nyongabo adufite ibindi kuri no nkuru
Ikigo cy'umuryango mpuzamakungu kijejwe amasoko ntanga nguvu afatiye ku buhinga bwa nucléaire cyatangaje ko gifise imigambi yo kugira amatohoza uno munsi kuwa mbere mu kibanza gitanga umuyaga nkuba ufatiye kubwo buhinga cha Zaporizhia ni nyuma yuko ibisasu bimaze iminsi ibiri biraswa muri ico kibanza bisubiye gutuma haba impungenge nshasha kubishobora gutuma ibara rigwa muri ico kibanza ibitero bikoresheje ibisasu bikomeye vya nyuma vyakozwe muri ico kibanza birimo ivyabaye ku munsi w'Imana umuyobozi mukuru w'ikigo cha ONU Rafael Grossi yatangaje ko naho ivyo bitero bitagize ingaruka ziboneka ku vyereke mutekano mu kibanza cha Zaporizhia vyabereye hafi yaho cyane yamenyesheje ko uruhande rwari rwo rwose ruriko rurasa ibisasu muri ico kibanza ruriko rugeramira ubuzima bw'abantu batari bake Ukraine n'u Burusiya vyagumye vyagirizanya ku vyereke ibisasu biraswa hafi y'ikibanza cha Zaporizhia umuvugizi w'ibiro vya president w'u Burusiya yabwiye amenyesha makuru no munsi kuwa mbere ko ibindi bihugu bikwiye gukoresha igihagararo cyavyo kugira bifashe guhagarika ibitero muri ico kibanza mu gihe Ukraine iri kihangana n'igihe c'ubukanye bukomeye u Burusiya bubandanya kugira ibitero mu bibanza bitanga umuyaga nkuba n'ibindi bibanza bifitiye akamaro gakomeye Ukraine bakoresheje ibisasu bikomeye vy'amamisile vyatumye umuyaga nkuba ucika kubanya Ukraine miliyoni n'imiliyoni
Fidel Niyongabo urandaniriza muri Afrika y'Epfo aho sentare yiyungururizamo imanza y'ico gihugu yategetse uno munsi kuwa mbere ko Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo asubira mu munyororo
Iyo sentare yategetse ko Zuma yari yarangije icese igihano cyo gupfungwa amezi 15 kubera yakengeye sentare asubira mu munyororo inyuma yuko irekugwa giwe mu mwaka uheze bifatiye ku magara yiwe byari biciye kubiri n'amategeko Jacob Zuma afise imyaka 80 muri iki gihe yagiwe mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2021 n'icaha cyo kwanga kwitaba umugwi ujejwe amatoza kuri ruswa igihe yari ku butegetsi bwiwe muri Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 n'umwaka w'2018 ipfungwa ryiwe mu kwezi kwakurikira ryatumye habura uhagarara no gusahura byahitanye abantu 350 amezi abiri nyuma yaho yararekuwe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe Sentare yungururizwamo imanza ibona kwiriye kugwa rya Zuma ryari rikiye kubiri n'amategeko abahinga mu byerekeye amagara y'abantu bari babonye ko Zuma atarakwije ibisabwa kugira rekugwe yamara umukuru w'ibohero yarapfungiwemo yaramurekuye inyuma yuko yihojeje impanuro z'umugwi w'abajejwe ubuvuzi mu ibohero yarimwo Sentare yungururizwamo imanza imenyesha ko umukuru w'ibohero Zuma yarapfungiwemo atampamvu yarafise yokwihoza ibyashikirijwe n'umugwi wabajejwe ubuvuzi muri iryo bohero Yose ntare itangaza ko hisunzwe amategeko Zuma atarangije ikiringo ciwe c'umunyororo c'amezi 15 yari yaciriwe kubera izo mvo imenyesha ko ategerezwa gusubira mu munyororo mu ibohero ryo mu ntara ya KwaZulu Natal
Barakoze bagenzi bacu ejo ni mukankusi na Fidel Niyongabo ku makuru y'igihe no hino kwisibaje kudushikiriza ayo muvise nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Haye mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no nkuru yivunaguye mu Republika Demokarasi ya Kongo ingwano yabandanije hagati ya FRDC na M23 naho hategereje ibiganiro ku mpande zombi kuri no wa mbere M23 yafashe uduce twa kabizo Gisharu ni muri sheferi ya Bwito ndetse katwiguru na Busenene ahere na Rubero ubuyobozi bwa Kongo rero ni mugabo ntaco buratangaza kuva ingwano itanguye mu gatondo kuno munsi kurundi ruhande abanyagihugu baba mu duce M23 imaze kwigarurira baratakamba bitewe n'ubwicanyi ndetse n'ubusuma bukorwa nabo barwanyi ivyo M23 irabihakana yivuye inyuma ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ku buryo burambuye Mugihugu cy'u Burundi na nabice ku masonga nkitangura hari umenyesha makuru kinyamakuru cigenga iwacu yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu indwi twaraye tusozereye kinyamakuru akorera n'umuryango wiwe bemeza ko uwo yitwa Jeremy Misago bamubuze mu bushobuzwi n'amategeko kugeza ino saha mugenzi wacu Eloge wirika neza adufite ibindi kuri no nkuru
Aba bahinzi bayinga kaseke mbradra karongwe na katanga bavuga iko imwe mu mirima yawe y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri adutunga mumva ko inkuru twasavye mu buhinga bw'ivyuma atariyo baduhaye turayigaruka ko handi hato iyo mwariko murumva yari ya Vedaste Ngabo agiye kutubwira ku kibazo c'imvura mu ikambi ya Murongwe iri muri Republika Demokarasi ya Kongo abarimyi bari muri iyo kambi yo Murongwe muri Republika Demokarasi ya Kongo bavuga ko biriko bibagora kubaho Vedaste Ngabo atubwire ku muri ino nkuru
Aba bahinzi bayinga kaseke mbradra karongwe na katanga bavuga iko imwe mu mirima yawe y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa
kuberizuba rya bayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubuvyo izuba ryo bandanye tubona ko dushaka gufira mu bana ko
Michel Kabongobongo Numwizi wo mukambi ya Mulongo yarafite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma yawe imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko
ciro byaraduze bivuye ku yuragi imvura kubera twe ngahe mu Mulongo wacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko no munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu ubuze cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi 2500 umuceri twahora tugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu tukaba tugura ibihumbi 2500 turabona ko hari ibibazo ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa rigumara ituko.
Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka. Ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni.
Iyo mfashanyo haseri iza icebye igitebye rero tuca mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca dukoresha kuza turajya amadeni. Hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacuca umwungukira nimba guha ibihumbi 10 cumuha 15. Aya mafaranga rero niyo ucuzura ahereza abana kugira ngo bajye.
Nahimana Matias numwe mu bahinzi b'intangarugero wo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye.
Nk'akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twaremye byose twarahombye turahombye bikomeye. Nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku 200,000 hama ikare zitandatu urumva ni 120,000 tukaca tuyirimisha ku 225,000 ikare zitandatu urumva ni 105,000 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori biharage byarumye byose byumiye rimwe.
Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira, abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Veza Singabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse yindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yacu ya nkuru nari nabemereye umenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga mu Burundi iwacu Jeremy Misago. Ivyo biracara mayobera ku batandukanye ntayibazi ahari. Turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Eloge Urika neza ariko aradukurikiranira na ino nkuru. Eloge Jeremy Misago, amakuru yo yanyu mufise naya.
Ego mijyana makuru ya nyuma dufite ya Jahani Misago nuko nuru atawuza hasi gusa yarungitse ubutumwa muri video avuga yuko ngo atakibaza afise mugabo uri kurayiraba mu bisanzwe. Iyo video ni video iboneka ko nahavuga ashobora kuvuga ibintu yatamitswe cyangwa bivuga kuba iterabwoba kuko avuga ngo ntazi ingene yisanze ahari. Tusubiye inyuma gato Diane, twibutse abantu yuko Jeremy Isago yaburi ibirengero ku munsi wa gatandatu w'iyindwi twaraye turangije yategerezwa kuja iwabo muri Kayogoro ni mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Yaragiye kwerekana uwo bazubakana ku itariki ya gatatu ukwezi kwa 12 kuza nk'uko ubutumire bw'ubugeni bwiwe twabonye bubivuga. Ariko rero akavuga ati jewe nisanze navuye Bujumbura. Urumva umuntu akuze avuga ati nisanze nk'uko umengo ni umwana w'igitambambuga baba batwaye haba harimwo akantu niko nabivuga kadatomoye. Mu nyuma akavuga ati nshobora kuza uyu munsi, ni kuvuga umunsi ku wa mbere ku mugoroba cyangwa ejo mu gatondo. Ati byanshikiye niye nisanze aho hantu ndo bibabwira ninaza akaremesha abantu mugabo ubona yuko aho hantu hari anakebaguzwa.
None Gaeloge uvuga ko yaragiye kwerekana ubazo kubakana hama mu nyuma kaza kuboneka avuga ati sinzi uko nahashitse. Umuryango uvuga iki amakuru yiwe ya nyuma bayaheruka ico gihagomba gende nimba mwashoye kuvugana na bamwe mu muryango?
amakuru yiwe abo mu muryango ya nyuma bavuga nuko nabo nyene hariho bamwe ngo yavugishije arabugisha arabwira ati mureme ndakomeye ntaco nabaye hanyuma ikindi nakongera ko nuko ku rubuga rwe rwa WhatsApp just and without ufise yanditse ko amajambo menshi arimo amajambo ndoramana aremesha abantu yuko ataco yabaye hanyuma ariko itelefone yiwe jewe nayihamagaye ko kuva mu gatondo hanyuma irasona mugabo nta muntu ayitaba ni ibintu navuga nti nkuko wabivuze n'amayobera muhinga mu bijyanye no kumenyesha amakuru twavuganye mu kanya gaheze igihe twatunganya inkuru yatubwiye ati biratangaje ingene mu gihe nk'iki umenyesha amakuru jewe mi misago yihutira gukora video yereka abantu abajyango inshuti n'abo bakorana n'abahumuriza aho kwihutira gutaha imuhira iwe kugira ngo bamubone ati cyari gukorwa cyari kwihutira gutaha muhira gusumba gukora video
ikinyamakuru akorera iwacu hari ico cagutangarije utegura inkuru
ikinyamakuru iwacu kubejo nk'abandi bose cyamenyesheje yuko umunyamakuru umukozi wacu yaburi urenga kuva ku munsi wa gatandatu uyu munsi cyasohoye itangazo kisubira kumenyesha yuko n'ubu gifise ari uko ataraboneka ahari ariko cyashyizeho ko akantu kiti turashimira cyane igipolisi kukuntu turiko turafashanya mu twigoro ku murondero
hanyuma polisi nayo igipolisi
mutima ariwe agerejwe inganda zo mu kinyamakuru cy'igenzi wacu nibaza ko nawe nyene yari muri byinshi muri urwo rwego rwo kurondera yambwiye muri makati turacari mu byambo
hama polisi nayo ikavuga iki
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Gerende w'Imana yabwiye ijwi ry'Amerika ibiro by'i Nairobi yuko aya makuru y'iburwa ry'umenyesha amakuru w'ikinyamakuru cy'igenzi iwacu inzego z'umutekano zamaze kuyamenya avuga ati igipolisi kiriko gikora akazi kijejwe nihagira gishasha biboneka turabibamenyesha
urakoze
Roje
urakoze ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza gusubira amakuru yacu ari imbere
urakoze nawe Diane
Amerika kazi kimura kumvise nakabararikira imikino ibandanya kwera mu gihugu cha Qatar n'inkino z'igikombe cy'isi mupira w'amaguru ijuri Amerika ririyo abari ngaha bakurikiranira na hagufi ivyizo nkino ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi ariko arabikurikirana nawe nyene Etienne mwiriwe
Diane uri neza nkuko bivuze twajya mutumenyesha batwumva ko ubu tuvugana n'umunsi wa kabiri igikombe cy'isi kibera muri Qatar mu mukino maze kurangira mu kanya gashize ikipe y'Ubwongereza itsinze igihugu cya Iran na akayabo bibitego 6 byose kuri 0 umukino nagwa ko warukaze werekanye ko ku ruhande rumwe Ubwongereza bwinjiye mu mukino w'isi buhagaze neza rwose kubera ko ibitego 6 ni byinshi cyane byagaragariye cyane mu bakinnyi bamwe nabo bakomeye cyane b'Ubwongereza barimo uwitwa Puka Yosaka ndetse na kapiteni w'ikipe y'Ubwongereza Harry Kane twabwira ko uyu mukino w'Ubwongereza na Irani uhagaze mu gihe twavuga nk'iminota nka 20 hafi n'itanu kubera ikibazo cy'abakinnyi bakomeretse ndetse n'ikibazo cy'ibitego bitumvikanwa neza harimo penaliti Irani yateye bwa nyuma yabanje kutumvikanwa ariko ikaza kwemerwa bigatumira n'ikiriya ibitego 2-6 by'Ubwongereza undi mukino twabwira urimo kuba n'uhuje ikipe y'igihugu cya Senegal n'ikipe y'igihugu cy'Ubuholandi umukino ugiye gutangira iminota 20 hafi igezweho tubabwira ko Senegal ubu ikina uyu mukino w'igikombe cy'isi idafite kapiteni wa bakomeretse Sadio Mane byagaragaye ko mu kigo gishize yagize imvune itatu nakomeza gukina umukino w'igikombe cy'isi dusubiye mu gasaha ku mukino w'ejo watangije iri rushanwa rya Mundial umupira w'amaguru ikipe y'igihugu cya Equateur nayo yafunguye imikino y'igikombe cy'isi itsinda ikipe ya Qatar Qatar yakiriye imikino y'igikombe cy'isi ibitego 2-0 ibitego byo byatsinzwe na kapiteni w'ikipe ya Equateur Valencia ni umusore ukiri imbere cyane ufite imyaka
urakoze hanyuma uno munsi mikino iza kuba igarukiye ngaho canke amakipe yandaza guhava kinana ya
mukanya karende Diane nibyo koko mukanya karende umukino ukomeye twategereza no umukino uza guhuza ikipe ya leta z'ubumwe za Amerika n'ikipe ya Pedro Gale wizaha ibyo mu Rwanda ndumva aravuga ari mu masaha mbiri z'ijoro no mu cyo cyo kwikira ukomeye cyane twaba tubararikiye kuba dukurikira.
Urakoze cyane gose Etienne Karekezi, turaza kongera amakuru yo hanyuma turabaho bizoba bigetse. Frédéric Ngundikije na watwakirire nimbona Pierre Kidumu, Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu ararabira hamwe ivy'umuziki muri rusangi bibanda cyane gose ku gihugu cyo mu Burundi.
Mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'umucuranzi umuziki kiranganywa mu Burundi no mu bindi bice bitarike byo muri Afrika ukuntu umwuga wo gucuranga umuziki uyifashe. Turaja kuyaga ku kuntu muri iki gihe mu Burundi byigaragaza ku muziki wateye imbere cyane kandi n'abacuranzi bagwiriye vyongeye uko abacuranzi b'Abarundi baguriye mu gihugu hagati ni nako bagwiriye no mu bihugu byo mahanga kandi n'ibiteramo batunganya ugasanga byitabwa cyane. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu Barundi bacurangira hanze ariko batibagira igihugu cyabibarutse kuko yama yagiye gucurangira mu Burundi hamwe no kwifatanya n'abagenzi biwe babacuranzi. Turi kumwe na Jean-Pierre Nimbona azwi cyane ku izina Kidumu Kibido. Uyu mucuranzi rero Jean-Pierre Nimbona umucuranzwi azwi cyane gose mu Burundi akaba dateramisha ibiganiro bikomakomeye aho ari mu gihugu cya Kenya i Nairobi akaba ariho afite na studio yiwe y'umuziki. Jean-Pierre Nimbona arakunda kandi kuja mu Burundi guteramisha ibiganiro no kwifatanya n'abandi bagenzi biwe mu bitaramo bitandukanye mu bihe bitandukanye kandi akaririmbo kiwe kanyuma aherutse kuririmba yakaririmbye mu Kiswahili akakabariro kitwa Tucheze Rumba. Bido muraho murakomeye.
Ni sawa.
Ni vyiza cyane gusa kuvuga ku karimbo ka bigashasha Tucheze Rumba. Nashaka mutubwire icivugo ika nkuko bavuga mu Gifaransa tema muri ako karimbo ni iyi.
Icivugo nariko ndiko ngerageza kwinginga umukunzi ndamubwira yuko twofata ibidutandukanye tukabishyira iruhande tukafata itambira rumba gusa. Kugira ngo ishavu turite kure. Hani matura urukundo rwacu dutambe duhoberane nakundi.
Urukundo ni ikintu ciza cyane gose ni kuki mwahisemwe kuririmba mu Giswahili.
Giswahili mu bisanzwe je aho mbamba mu gihugu cya Kenya abanywanyi sigaye mfise sakira barundi gusa. Hanyuma uraje bavuga Giswahili ni benshi harimo n'abarundi nyene. Harimo n'abantu bo muri Kongo yo mu buseruko. Harimo n'abantu bakiri abatari batari bake babaganda n'abanyarwanda barumva Igiswahili barakivuga rero ugashyiramo Batanzania ugashyira narabonye no muri Komoro hari abakivuga mbona muri Malawi hari abakivuga nabonye muri Mozambique mu buraruko bwaho bakivuga ndavuga ngi Igiswahili bwa wundi kirakomeye. Hari n'umunsi nagiye muri Afrika y'Epfo mbona abapolisi ku kibuga cy'indege ariko barakimvugisha ndatangara no kurinda vuga ni Igiswahili si umuchezo wa uti. Nururimi rukomeye. Sagi tu maje na chenda kihitamu.
Ni vizia chale gose horero i Nairobi muramaze igihe kitari gito ndibuka arahize imyaka irenga 15 mvuye mu Burundi. Jewe mvuye mu Burundi nciye i Nairobi ndindiye ku indege ntwara muri Amerika naciye kuraba ikamura twereka gukorera aho mvugirize muziki muraduha ikiganiro gikomeye cyane rwose twashoboye gukoresha muri radio ijwi rya Amerika. Ikintu cyabatumye muba muri Kenya aho i Nairobi mu gihe kirekire kingana gutyo niki
bo je naraje mvuze amakume ya 90 yari imyaka ya 90 amakume yari yatanguye kubera iganda kuko cya president y'igihugu cy'u Burundi cyo gihe ndibuka ko nari mu mwaka w'icumi u Burundi. Hanyuma kwiga byarangoye gushika no ntangura kwiga mu magendera ahora nibwo muri college Ndagara ntangura kwiga college Gisenyi hajya muri quartier industriel Bujumbura. Hanyuma mu nyuma ndaba oriente mu Kayanza. Hanyuma ibintu rero by'abanyeshuri byo gutangura kugandagurana mu madoritwa cyatse bituma kalisa mbona uko bya bindi ko bitoroshe. Hanyuma hari yamaze kuba makartier yigabuye mu moko ibintu ngibyo cyangwa ndavuga nti ntaje mushobora kansa muri Tanzania ndahaba mu mwanya muto hanyuma nsanza ngaha mu gihugu cya Kenya ariko nariko nkurikira indoto yanjye y'umuziki gusa hari muri 1995 navuye mu Burundi nize kubaje muri scientifique ngira njye muri seconde
murumva igihe ni kirekire cyane rwose kuvyerekeye umwuga wo kucuraranga byaraboroheye kugira ngo mubandanye ikamuronke n'abashigikira
igitangaje rero mu Burundi jewe nacuraranga gake kuko nari umwana tuzo n'abavyeyi nari umuntu ibintu byose nabizera kuri papa niwe yakora uraje imiryango yacu mu Burundi kwimeze wasanga umubyeyi akora yaba ari umubyeyi kwari so wawe ugasanga niwe akora gusa hanyuma acuraranga gake gashoboka hari orkestre twari dufise mu Burundi dukinama hari yitwa Ivumero hanyuma muri 94 nari maze kwinjira mu mugwi witwa Imboneza icyo gihe imbere y'imigambo myinshi twahora dukorera iprona ariko amaguma aratangura atanguye hamaze kuba imigambo myinshi twa tumaze kuba abantu bimenya mu kwironderera tuvuze ajya kuri source de nil tous les dimanches c'est de nil meritier hanyuma tanja kwiyunga n'abandi basore mu magume muhaje mukambye kuri centre jeune dukora umugwi witwa electric power rimwe mu ndwi nahone hanyuma ndavuga ndi hano ndi bishoboka kwiga biragoye kubandanya biragoye reka rero sasa ngerageze guhunga gato ndahunga nje muri Kenya nashoboye guhura n'umurundi n'ubu tukiri kumwe avuza gitari basi akiye nsanga dukoranye kandi
ego me kufyerekeye ukuntu wandanye uwo mwuga i Nairobi turabigaruka ko ariko ndabona hariho abanywanyi benshi cyane rwose barindiye ko ikabagushikiriza ivyiyumviro n'ibibazo reka dutangurire kwa Twagirayezu Marc mwiriwe neza Marc
mwiriwe neza Frederic n'umutumirwa ndamuramukije
yarakumva
ndashaka kumubaza ikibazo kijyanye n'iterambere ry'umuziki iyo muri iki gihe turi muri ndi nitwa Marcel ndi Kigali mu Rwanda muri iki gihe turi kubona uburyo abakobwa cyangwa se abasore bari kwambara hafi ya ntaho kugira ngo umuziki wabutere imbere deja no muri iminsi hari umukobwa w'umurundi kazi